Mandibulise kune bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika ingakumbi kune balandeli bebhola lethu kwizwe lethu seliphinde lafika ke loxesha lokubana ke sidibane ndinothulele ezemidlalo ngobunjalo bazo baphulaphulike lapha ke siphethe umba ke lo mba siza nawo ke ngumba ke kaCalvin Johnson iindaba zithi kumfana omdala phaa kwisizini ezayo akazubanga umqeqeshi ke weqela ke leKaizer Chiefs baphulaphuli into endifulasithethe ngayo ke yileyo kwmalumalunga nesibhengezo sithe sabe siyenzeka sikaCalvin Johnson into yokubana ke umfana omdala phaa kwisizini ezayo akazubanga umqeqeshi weqela ke leKaizer Chiefs. Ndifuna ke sike siqoqe sijonge ke zeziphi na izinto ezithe zambetha kwaCalvin Johnson ke kule sizini. Masike siqale ke thina silebhola lethu ke sijonge into yokubana ke ingabe ubethwe yintoni na uCalvin Johnson phaa kuqela ke leKaizer Chiefs. Okokuqala into embethe kakhulu phaa uCalvin Johnson ngendlela endibona ngayo into yokubana iKaizer Chiefs akayazi zange wadibana neKaizer Chiefs uCalvin Johnson. Okwesibini wanikezwa assistant coach engayaziyo naye iKaizer Chiefs ncakasana. Zizinto ke into yokuqala ke lethe abeke iyamlimaza uCalvin Johnson pha kwiqela leKaizer Chiefs baphulaphula ngoba iKaizer Chiefs anisazi sizaso ukubana kugcine uDillon Shepherd kula bench ngoba bekumele bakuthathe umuntu oyazi iKaizer Chiefs ke uyazama ukumncathamisa pha ke kuCalvin Johnson enze into yokubana ke athi noba uCalvin Johnson ke uyaphazama abanemnqonqo tathi thina sasidla ngokwenza kanje izinto xa zinje ke kule team. Yinto yokuqala ke leyethe abeke iyamlimaza uCalvin Johnson. Eyesibini indawo ethi yamlimaza uCalvin Johnson kukuthi anikezwe ithuba oleneleyo neteam kuzofikelela kwesi stage abe engakabi nayo i-starting lineup sakhe asisebenzisayo ukuqala ku-goalkeeper ukuya ku-defender ukuya ku-midfielder zakhe ukuya ku-striker zakhe. Ewe ke ndiyavonga midfielder zakhe kusebenza uMarti kunye ke nale ndodanyana ke kwaCastillo ba out of form uMarti noCastillo bekumele ba uJohnson kudala bakhuphile kwasa starting lineup azame ke ezinye midfielders xa bendinguye. Yenye izizathu esithe zabe ziyamlimaza ke ezo ke uCalvin Johnson ngakumbi kwakheni team yakhe uzothi gangu kwabe itim akakayazi ukubana yeyiphi okanye akakayifumani itim azodlala ngayo uzothi gangu. Yenye yezinto ke sithande ke ukumlemaza uCalvin Johnson baphulaphule. Okwesithathu itim yakhe ina direction angavela umuntu ashathe umdlalo kwaCalvin Johnson lolu phuhlobo andiwazi nami ndu khangela ndawo ncama andiwazi system edlaliswa uCalvin Johnson andiwazi umdlalo wakhe ba ubheka kweliphica la ina direction itim yakhe. Zizinto ke ezwa ke uCalvin Johnson ngicinto ukubana kumfana omthela ke zimlimazile futhi ke bingeke abuye kusizini ezayo ethande ngathandi ibingeke abuye aphinda xaxaxa ke iqela leKaizer Chiefs umfana omdala. Ewe ke baninzi abahlule kele naye kohlulakela umfana omdala inoba kanaye selinde into yokubana ke uzawunikwa enye iposhini okanye umfana omdala kakhonjwe igate kona kona sesibhengezwe isibhengezo sokubana ke akazuba ngumqeqeshi ke weqela leKaizer Chiefs pha kwisizini ezayo uCalvin Johnson. Funa ke baphulaphule ke nike ningene nani ke nike nishukuqe le meko niveze zenu zimvo ngendlela ke nani ke enimbona ngawo pha uCalvin Johnson kodwa umfana omdala ithi into akazuba ngumqeqeshi ke weKaizer Chiefs pha kwisizini ezayo. Ningakhohlwa usubscribe kule channel kuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.